Afrika nkabikoramo neza nkahatsinda metero ibihumbi bitatu n'amajana abiri birengako nkavaho nkagenda mu gihugu cy'Ubufaransa aho nahakoze ibihumbi bitatu nkongera nkahatsinda kandi nkongera nkagira n'umwanya mwiza cyane ugira gatanu mu myanya inyaruka ku isi nkavaho nkajya mu gihugu cy'Ububirigi nkatsinda ibirometero bitanu naho nyine nkakorera umwanya mwiza kandi ukaba ari umwanya mwiza w'uno mwaka urumva n'ibintu bitangaje sinagaruke ngaho naragiye mu gihugu cy'Ubusuwise aho hose nagiye ndaca nongera ntsinda karukondera amanota ashobora kunshikana muri finale kugira ngo ntiganigwe iki gikombe mubona natsinze ku bihumbi bitanu akaba ari gikombe kidasanzwe igikombe gitashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi n'umugisha ku muryango n'umugisha ku gihugu cy'iwanje hanyuma sinahagaruke ngaho naciye ngenda mu gihugu cya Croatia aho novuga yuko nakoze ibintu biboneka gake aho nashoboye kugira umwanya wa mbere ababonye ukuntu nakoze competition barabonye yuko ubu umurundikazi ari wafise umwanya unyaruka ku isi ku bihumbi bibiri aho nashoboye kugira umwanya ungana n'iminota itanu n'amasegonda mirongo ibiri n'imwe n'ibyo ijana na mirongo itanu mirongo itanu na bitandatu ibyo ntibyaribwo bibeho nka ku isi niho ko mondiyale itashe ku gihugu cy'u Burundi kuva bwitwa u Burundi ndagihoye cyane mu gushima n'umugisha kubona nakiwe n'abantu batandukanye n'umunezero ntafite ukuntu nogaragaza kuko intsinzi y'iwanje nayibonye mwo ibintu byinshi nabonye abarundi batwenga bose yaba abari ngaha mu Burundi abari mu mahanga bose bagihuye intsinzi yanje ibyo bikantera intege bikantera kwishima ndumva yuko nakoze bidasanzwe kandi koko nyine nibyo nakoze ntibisanzwe kandi bikora bidasanzwe nanje ubu ndavuga yuko ntasanzwe ku isi hanyuma nagira nshimire abantu bose ntangure gushimira umuryango nshimire abantu bose banshigikiye banteye intege nshimire abakoci bambaye hafi batandukanye yaba ngaha mu Burundi no mu gihugu cya Kenya aho nashoboye kumenyereza bose twanditse amateka hamwe urumva yuko bose aho bari bararyohewe nanjye ndaryohewe nanjye ndabashimiye mwese mwaje kunyakira ibintu binyeretse umunezero kandi nabamenyesha yuko intango umunezero munyeretse nibaza yuko ugiye kubandanya untera intege nkazoshobora kubandanya nitwara neza aho novuga yuko nzogerwa cyane n'umwaka uza ngarutse fise igikombe nk'iki muri championnat du monde izobera mu gihugu cya Etazini nkasubira kwakirwa na iteka nkashobora guha umunezero abarundi rero ndabashimiye mwese ndashimiye abajournalisti mwese mwaje kunyakira murakoze